Kiratamudimuwame. Hey, yes, yes. Umpudi sama filomatalan. Yes, yes. Kitena mowe ne kamashik. Put a lekish. Nimizela trust. Kiratamudimuwame. Kitena mowe ne kamashik. Umpudi sama filomatalan. Eish, mene mene tek. Eish, apal. If a racista, if... Bagaetsu. Ke sale ke buile bagaetsu. Sale ke buile. Gore Modimo wa bua. He's been talking to us for a long time now. Maloba ire ke bua ke re tsena mo ene ka mashetla. Re tsena re le ntsena mo go ene. E be le ganelo. Ke re tsena re ntse jana mo go ene. E be le ganelo. Re tsena re le ntsena mo go ene jaaka ne ke bua the last time. Le mone le mone o ne a tsoga mo ketseng gore o dulantsang. O dula a senang. A le ntsena. Gorang. Hey, when I got back in, get a what I man. What's hell? Simple question, simple answer. God is alive. God is calling us. Yano, Muno ona to how Yano neka put that good lines in the matter about it. You must tend to ask yourself, no matter what. No matter if you die, no matter this happens, this, no matter the circumstance, no matter this happens, this, no matter the obstacle, but,